Kua hia whakatipuranga tātou e uana ki ngā ingoa North me South Island. Engari I mōhio rānei koutou kāre he mana ōkawa o ērā ingoa e ruara, mohoa noa nei. Kaia Irena Smith ngā tau I pitopito o te wā e pāna ki aua ingoa. Irena.
Tika tau, Scotty, I nanahi kaore ira ingoa I whai mana. He oi nāinei kwarere kē te kōrero. Kātahi anō te minita I ngā take toitū whenua, ka whakamana I ngā ingoa Pākehā. Engari pēhea, ngā ingoa Māori.
E hara I te mea ko ngā ingoa Pākehā anake e whai mana ana, engari ko ngā ingoa Māori anō hoki.
Pai ake kia ngā ingoa Māori, nā te mea he kōrero kei ia kei muri I aua kupu, he whakapapa.
Katahi anō I nei kupu ka puta I te waha o te minita I ngā take toitū whenua a Maurice Williamson, arā kua taurite ngā ingoa wāhi e rua. He kaupapa e whakaatu anei tō tātou ahurea motuhake ki te ao. I te wā I puta te take nei te marama o painga whāwha, tūmeke ana ētahi I te rongo, kaore anō ngā kupu ingoa Pākehā kia whakamanahia e te ture hei ingoa ōkawa.
Kao, kare au I te mōhio. He karere hoi, tēnā ki aku te taringa.
He ahua puku kata tēnā, kaore anō kia whai mana. E ai ki ngā kōrero kei te pēra hoki e tahi o te reo Pākehā e roto I Aotearoa nei.
Nuku atu I te rua mano ngā tono I whiwhi e te puari e pāna ki tēnei take. Ko te nuinga I taunaki I ngā ingoa Māori, Pākehā hei ingoa ōkawa o ēnei motu. I te mutunga iho kei te tangata anō te tikanga, ā ka whakamanahia ngā ingoa nei I raro I te ture taunaha o Aotearoa, 2008.
Nō reira, ka pēnei anō pia te mahi hei whakatau ingoa ōkawa mō ngā wāhi I Aotearoa nei. Ko ngā ingoa e tāpai tiana, ka waiho hei whakaarotanga mā te iwi. Nā ka wāte anō te tangata te tuku tāpaitanga whakahe, whakaera nei. Kātahi ka puta te whakatau a ngā pau taunaha o Aotearoa. I etahi wā kei ngā iwi me te minita I ngā take tiriti te tikanga mo te whakatau, te whakahoki rānei I ngā ingoa wāhi tūturu, tipuna rānei. He oe ko ngā pau taunaha te timatanga me te whakamutunga o ēnei āhuatanga, Scotty.
Arawe wena whakamarama, tēnā koe Irena Smith I te whanganui ātara. O tira e te iwi kātahi anō te minita I ngā take toitū whenua ka whakapuaki mai I tēnei kōrero.
To formalise the names as North Island and South Island and gazette them as the formal names for the islands, but also to allow alternate names to be used, and that is Te Ika, a Māui for the North Island and Te Waipounamu for the South Island. And the good news for anybody watching this is that it's purely their choice as to which ones they use, because with alternate names you can use whichever, one or the other, or both if that's what you want to.